wengine wakipata kidogo wakisha kwa bigogo wanaleta maringo ay 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 na tena kanisa waligeuza visogo wakajifunga migu makofi mikono wajifunge pingo ay 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 ikuta wengine wakipata kidogo wakisha kwa bigogo wanaleta maringo ay 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 na tena kanisa waligeuza visogo wakajifunga migu makofi mikono wajifunge pingo ay 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 ukipata kidogo usilete maringo mshukuru Mungu wako ay 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 ukipata kidogo usilete maringo mshukuru Mungu wako ay 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 kumbuka aliko kondoa aliko kondoa kumbuka aliko kondoa ay 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 ay
mama kumbuka baba kumbuka kumbuka sasa
Rafiki alipata kidogo akaleta maringo akuona kidogo ay 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 webu mwambie Mungu wako si kidogo atakubariki na nyingi utapita kidogo ay 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 ukiona rafiki alipata kidogo akaleta maringo akuona kidogo ay 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 webu mwambie Mungu wako si kidogo atakubariki na nyingi utapita kidogo ay 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 ukipata kidogo usilete maringo mshukuru Mungu wako ay 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 ukipata kidogo usilete maringo mshukuru Mungu wako ay 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 kumbuka aliko kondoa aliko kondoa kumbuka aliko kondoa ay 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 Baba na mama, ukipata kidogo kanisa Usigeuze migongo kabisa Usilete maringo, ay 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 Na ndugu na jama, ukipata kidogo Usijawe na migongo Usije kuvunjika shingo, ay 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 Baba na mama, ukipata kidogo kanisa Usigeuze migongo kabisa Usilete maringo, ay 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 Na jama, ukipata kidogo Usijawe na migogo Usije kuvunjika shingo Ay, 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 ay Ukipata kidogo Usilete maringo Mshukuru Mungu wako Ay, 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 ay Ukipata kidogo Usilete maringo Mshukuru Mungu wako Ay, 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 ay Kumbuka aliko kondoa
Shika
Mara isi mchezo
Kama bahati iso ni vitu ndogo
Ni vitu ndogo ni
Ni ndogo
Yeah
Just Tule DJ C hapa
Na B-Blast Insurrection Sound